kudzai hapana zvamunotomboita inini ndiri kutombokunzurewa tsitsa mabhiya mishi inini ndatomboitawo moyo murefu kugara nini
wakangwara ndichida kuchikumana pafakumana unozva kuti ndiri muzvapurasi zvese zvaukuone izvi ndezvazvakazvi
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the airport.